Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe nami, Zungangishilana. Aikolana buso wami au